Hiyo iliumia mabawa. Oh my god. Sorry. Oh, nika imenisikia. Zinaongea. Hello Goose.